bane ba re risha e bane la mushaka wena e fela nna ke tirile tirile ngwana magana go botjo ke tlhokile tsebe le ke ipetsa go nna le wena re ba gwera ba mannete ba mankgontha kgodi ya gogo e fela o ntirile šhile direct Sepedi ka fasa ga maoto tseba ka nako tseng ke na le go dula fase ke ipotsise gore do you really know and understand the true meaning of friendship e fela a ke bone le botlhokwa ba gore nkarabe ka lebaka la gore ga bjatše ke nyaka o ntšele sephetho e le se se teng o netefatse gore sefatlhego se sa gause ga ke sa tlo boa ke se bona gape ka lebaka la gore next time ena o nkwe o bo o nkwešiše next time ke tlo feleletša ke tša sephetho sa le gore ke tlo itshola bophelo ba ka kamoka.